nilipomba ulinijibu wewe Mungu.
Karibuni whole family Utawala This.
Ni tarehe 11 next Sunday. Karibuni Utawala.